Impela sekwaba amahlala khona njengogula komuntu osemdala ohlala ekhala ngamadolo ukubona amaqhawe kamaskandi eqhumisa amabhomu ngempela sibabazi sishaye ihlombe ngenxa yokuthi sisuke sibona amaqhawe ethu kamaskandi enza into enhle lapha endemini kamaskandi. Isonto nesonto-ke lapha endemini kamaskandi sesihlale sibabaza amabhomu. Okubika kuyikona esize ngakho ukuthi sesibuye sole nomgunyathi noma sisole nezindaba esisuke zingamanga noma kusuke khulunywa ngebhomu elo umbombayi kodwa kuthiwe yibhomu. Njengamanje size ngendaba yama-platinum eseshawa isinomu kanjani lapha endimeni kamaskandi ukuthi ngabe lawo ma-platinum ashawa nje ngabe wonke lama-platinum esiwabona kuthi ayashawa ngabe ama-platinum angempela yini noma sesishawa ngemfe iphindiwe na. Bukeli hlala kule channel usubscribe mek ukuthi ngumthandi wezindaba ezihamba phambili eshisa lapha endimeni kamaskandi. Ngicela ukubingelela bese ngiphinde ngikwamukela usahleli kanye nathi kuyona le video sibamba kuyona nto sithola lapho kwi-channel kazolokosi kadokwenzi kamida production okuyi-channel ehamba phambili letheleni izindaba zikamaskandi ehamba phambili ngoba alishoni linginazo iy'ndaba zalo. Nanamhlanje-ke esikuphathele zona siyakuthembisa ukuthi sokushiya ubheme wakhola emva kwayo le video uzokwenza shoke ukuthi uma ngabe kukhona umbono ofisa ukuthi ubeke noma ufisa ukudlulisa uya ku-comment section ubhale lokho ofisa kokubhala. Uma uthi uyagculiseka nje ngevideo njengoba inje ucindezela ulike isithupha lapha kuyona i-screen safe phone yakho. Bafowethu sisukehlala phezu kwendaba mbukeli ngale kokuchithela isikhathi nokukumoshela isikhathi lapha endemeni kamaskandi kusuka ngonyaka odlule. Sibone lapha into abanye bethu abaningi esiqalayo ukuyibona yenzeka lapha endemeni kamaskandi esingazi nanokuthi yinto eyenzekayo. Sibaningi impela siyiqalayo ngoba nami ngingomunye wabaqalayo ukuthi sibona lapha endemeni kamaskandi kushawa i-platinum emini ngokuthengiswa noma ngokuphushwa kwengoma yomculo noma ngabe yi-album kodwa iphusha-ke eziyofika kwi-platinum ngendlela ehamba ngakhona ithengisa ngakhona ey'tolo zomculo kungaba u-online noma lapha ey'tolo ey'thengisa umculo ey'ndaweni esakhele kuzona. Unyaka odlule usishiye nomlando lapho khona uGatsheni kaGolosophongolo belishaya i-platinum nge-album yalo ebelikhiphe ngo-2023 ngo-December esihloko esithi Isiqengqe. Leyo album ilale ne-platinum kulo nyaka odlule. Njengoba siqhubekile kulo nyaka sabona uMthandeni igcume leshaya umfoko amanqele naye futhi eshaya i-platinum eseze eyongena ku-triple platinum nge-single yengoma yakhe lapha isihloko esithi iParis ehamba nolwa Ndlunkulu. Njengamanje leyo ngoma ishanje i-platinum yenza kahle kakhulu lapha ey'nkundleni za-online stores. Mesikhuluma ngo-online stores sikhumbuluma ngalapho khona umculo kodwa usuke ulalela noma uthenga usebenzisa ubuchwepheshe ngaba yifoni noma i-laptop. Igcome elishaya-ke lishaya i-platinum nje nalo lihamba khona kulezo ndawo za-online ligqilaza online. So emva kwegcukama elisha-ke sesibona enye iposti e-trenda kakhulu lapha ey'nkundleni zokuxhumana njengo-Facebook ey'nkundleni zamagruphu abathandi bakamaskandi nezingqwele lapho khona sibone uKhuzani enhlamlenze umfo kampongose naye epostwe ngabaka-Risa njengoba sibone nakulona igcwame elisha lipostiwe ukuthi selihlabane ne-triple platinum. Nangempela-ke noKhuzani enhlamlenze umfo kampongose simbona naye e-trenda ngendlela igcwame elisha li-trenda ngakhona nge-platinum lakhe uKhuzani futhi kubukeka konke kungaphansi kwesandla sabaka-Risa ukuphuma kwe-platinum kaKhuzani enhlamlenze umfo kampongose. Yize-ke kunjalo besingakazithole izindaba kuyena uKhuzani Dlamlenze umfo kampongose futhi azikho epejini lakhe njengoba nalo i-platinum likamthandeni lingekho epejini lakhe kodwa yini izindaba lezi ezigcwele ey'nkundleni zokuxhumana esiyikholwayo-ke futhi-ke singosigadi kwenzekayo i-media productions amaqhawe ashaye ama-platinum. Sike-ke sathi asenze ucwaningo olufushane njengoba lezi ngoma nangokuyiba lapha ku-online stores zingafani kamthandeni iku-15 million wama views lapha ku YouTube views. So eka Khuzani enhlamlenze umfo kampongose laphana ku YouTube ingoma kuyona kuthiwa ushaye ngayo i-platinum njengamaye nje esihloko sithi umjolo lowo nayo okuyisingile ehamba noluve umfo kadubazane ihleli ku 5 million wama views lapha ku YouTube. Sibeke sesingena kuyi page leka Risa laphana senzela uqinisekisa lezindaba zokuthi ngabe ngempela amaqhawe ayavela yini elapha kwa Risa umthandeni ngabe uyavela kwa Risa epageini ukuthi ngempela ushaye iplan number ngabe uKhuzani Dlamini womfukampo ngoba uyavela naye kwa Risa angeke sizeke sifike egatsheni ngoba ugatsheni into yakhe yangona okudlule singabheka kuze kushone ilanga mingase sifuna ukufika la ku gatsheni sizokholwa yikho nje ukuthi ulishayile iplan number singeneke epageini lakwa Risa. Uma singene page laka Risa sesiyabheka umthandeni usekunosuku olodwa ipostwe ngaba ka Risa ukuthi useshaye I gold bars platinum laphana engisingile yakhe ephume ngo August kwi 9 2023. Sibeke sesibheka eka Khuzani naye ukuthi ngabe yavilani khona la eduze sabheka. Sicela ukuthi sime khona lapha ekubhekeni uKhuzani Dlamini womfukampo ngose hleze abaka Risa basazomposta ngoba kukhomba ukuthi elakhe platinum lize emva kweli kamthandeni igcomeni shomfuka amanqele. Sizobuya nakubo ke ufakazi bokuthi uKhuzani uselishayile noma abaka Risa sebempostile lapha epageini labo kungenzeka ukuba zingxoxo lezi eyisekhishwe ngabaka Risa ephakathi kukaKhuzani nabo abaka Risa kodwa ke beyingakayi lapha ezinkundleni zokuxhumana. Siyacela ke mbukelo sikade kwenzeka kwe-media production ukuthi uye ku-comment section wena usho wakho umbono ukuthi ngabe ekushaweni kwalama-platinum ashawa ngamaqhawe wena uthini na ukholwa yikuphi nangabe uthi asiyashawashawa noma original loke ama-platinum esiwabonayo laphana evela emaqhaweni ethu njengoba selishawa nje i-platinum kungabe indaba zalutho okuyinto futhi engabe iyinhle kakhulu ukuthi yenzeka leyo ngabe ikhuphula umaskandi wethu mbukelo sikhathi kwenzi kayo media production asiphinde sihlangane kuma-video amanye alandelayo kuyona le channel ungakhohlwa ukuthi uqindezele u-subscribe.